Tērā etahi kōiwi kupuna ka whakahoke atu ki ngā moutere o Hawaii. Ko tahi rautau I muri mai te whānakotanga o aua kōiwi e tētahi nanakia no Tiamani. Hei tā ngā whanaunga o Hawaii, he mea nui tēnei whakahokinga o rātau kupuna ki a rātau. He mea haihai ngā kaua no rā hoki. Kei a Isabel Prasad, te pūrongo.
Ko tahi rautau ēnei kōiwi kanaka Māori e takoto ana ki ngā whenua tauiwi, ā e noho wehe ana I o rātau kāinga tūturu. Nā ngā Tiamani I whanako I tērā tū rautau e whakātu ana ki ngā whare taonga me ngā whare rangahau, katahi te tono whānui o ngā mana o Hawaii kia whakahokia mai ngā kōiwi tāngata ki te kāinga.
Today's repatriation allows us to accompany our kupuna back to Hawaii as they continue on their journey to Pō.
E mōhio pai ana te iwi Māori ki ēnei mahi whānako kōiwi, moko mō kai hoki. Hei tā, te tari iwi taketake o Hawaii ko te rautau, te kauma iwa, tētahi o ngā wā tūkino rawa o ngā iwi no Ūropi.
Our colonial history has created, amongst other things, disconnections from our kupuna long departed. And with that disconnection from our land, our language, our sovereign kingdom, and oftentimes a fracturing, a kaumaha, a burden of trauma within ourselves and our people.
2006 und 2017 hat das Überseemuseum Gebeine der Maori und Moriori an das Museum of New Zealand Te Papa Tongariwa in Neuseeland übergeben.
Hihi koi whakamua tēnei I te kaupapa o te tare iwi taketake, mai anō I te tau 2010 e whai ana I ngā kōiwi taketake I te ao.
Hawaiians place high value on all that is ancestral, especially the sanctity of human remains, funerary possessions, and places of burial.
Mō ēnei uri Tiamani he wā pai tēnei ki te muru I ngā hara o ō rātou tūpuna, ki ngā iwi taketake o ngā motu o Hawaii.
Für die Fehler unserer Vorgänger stehen wir in der Verantwortung. Es ist unsere Aufgabe, unseren Teil dazu beizutragen, vergangenes Unrecht zu korrigieren.
I ngā mutu ai ngā rangahau I ra tāngata ka nehua ngā kupuna nei ki o rātou pā whakawairua. Me te manako nui, ka au te moe o ngā kupuna nei. Isabel Prasad, Te Karere.